Kikundi chako kiko hapa. Kwa nini uko hapa? Huna moja mrefu. Tuma kikundi kingine sasa hivi.
Must be my chopper. I better see how Victor and the others are doing. Time to get to work.
Oh! why you're still breathing.